sokwe sami lesiteshi sami. Lepiliti leli. Ipiliti lebhozi yethu. Yokara pao. Beka ke later. Ingamosha isikhathi sifuna rasa. So start.
Yokara pao.
Good morning, Tala.
Ngupi spanu. Uzo sineyisa wena.
Zamani. Kodwa bengasi deal lento jo.
So wazama deal wena.
Hm? Bengasiyona i-deal yani.
Ntwana ngitshelile amajiti ukuthi une stage lapha nosiphushaya iroundini nokuthi ukhava ama expense.
Utshela abantu ngentsango yami mfethu.
Ntwana mfethu ubekumele ngibatshele lamajiti ukuthi bangazokudlisa amachilisi.
Bafanasi, simple na le. Uzosineyisa wena for mina ukukhava ama expense wami. Aye wakho. Mangiqeda ugay change. Fane nabanye abantwana, ne? Right? Right. Deal is a deal. Nangibheka ngathi nifuna ukungipha ama number wenu so bafanasi. Deal is a deal.
Yabo mina, anginendaba nokuthi uzomtshela ngani sanginayo i-choice. Aye ngize mina ngidayisele inje ezongena la. Ithatha i-staff sami. Endlini emva kwalokho izongitshethumele ngisebenzele yona.
No, uyasimzini. I understand mfana. Twahla lento kule khanjana lakho. Awazi udila nabo bani lana ntwana.
Angizazi ngempela nokuthi kuyimanje ngikhuluma nobani. Ngoba wena ungidayisile. Ungidayisele injeni.
Ntwana, amatshita bekwamele ngibasikele ivari. Kuba ngibatshelanga then 2 minutes bathula ukuthi yesiphusha i-staff bekuzwenzakalani.
Ngiyasiphusha ngoba ngidinga imali.
No, mfethu, umtshita bekazikho ngathi ngiyamshashaya then kuba rough ke. Sekugcwala amachakalaka and kuzoba namachakalaka wese udlula last time la ethop mfana.
Manje uzama ungitshele lezi nje ayibulala abantu.
Ntwana, into ngizokutshela ukuthi amajinda abaphusha le building for ubanzi umuntu awu. Umuntu ongayihafi irenti zamshubele. Umuntu ovaya kuroma ophuma endleleni zamshubele. And wena manje ugrebile ntwana.
Ali, anginendaba nokuthi kwenzakalani. Yezwa, mina angeke ngize ngidayisele umuntu. Angeke ngize ngisebenzele umuntu. Ngidayisela mina. Ngisebenzela mina.
Kanti ntwana yini jive? Wangathathile staff usinkwantshise. Senza muphi umehluko?
Hayi, amanyala la, ngokubone lokho. Hayi, kuziyenzeke leyo nto.
Ntwana yami, kushuthi wamele ube ready ukuzodla amashilisi ke.
Ah, emangaze kuthiwa kumele nje manje zowadla.